konke ngoyika bakhangela kuye bakhanyiselwa ke ubuso babo abapi okanye ubuso babo ababi nakudala eli okanye olihlwempu wabiza wathi uyehova weva walisindisa kuzo zonke iimbandezelo zabo ngelo sikayehova iya kubangqonga abo bamoyikhanyi bakhulule khandimenze mkhulu kunye nam uyehova ngokuthi sihlabele sonke iculo 209 sifo ndokhula ngezimeleza ezindinika oluvuyo lwam lindivuyise lolizwi lakho elindiphileyo ithemba lam anyeke ngalo mhlabeni.
Indeed.